Angeke bakuthande bonke. Ngeke lukuvacabanga. 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 Ngeke. Awusiyonima. Anguye no tip. Stop tryna be God. The journey has begun. Love yourself mfana. Bazokuthanda abanye. Respect yourself mfana. Bazokuhlonipha abanye. Bazokuthanda bakuthanda and that is love. Uthanda uthanda ngezo uthenga kuselo thanda. Thanda uthanda yewa kosa tuso kuthanda nje thanda. Kaphela ungathandi kakhulu uzozibona sowuthamba. Angeke bakuthande bonke. Ngeke lukuvacabanga. 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 Ngeke. Let the dice roll, senga welanga kuwe. Sigalela nkosi naba benze ngaziwayo. Just because of love, everybody wants love. So they chose to buy love. Fetu ngazi moshi man, tengu tan. What happened to your love, orune man. Fetu ngazi otlan, anditlan. Tanda gyondo yotlan, anditlan. Angeke bakuthande bonke. Ngeke lukuvacabanga. 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 Ngeke.
I'll see you in your mind. Stop trying to pick up. I'll see you in your mind.